anatuhimiza sana 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 tuhakikishe tunalipa kodi mbalimbali, na kodi zinapokusanywa mwisho wa siku zile pesa zinapokwenda halmashauri ndio mikopo inakuja kwetu, kwa maana wananchi. Na sheria imewekwa 4-4-2, vijana 4, wanawake 4 wanaoishi na ulemavu 2. Hivyo basi tuhakikishe halmashauri